Ali! Ali, Ali! Ali, Ali! Ni aje, ni aje mtu wangu. Naona leo pia umefunga.
Sorry, gang, man. Wani kifuli?
Kifuli? Ha? Ali? Hivyo ni unantoka? You know what happened with the D.R.E. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is...